umukozi wagiye ngo baramuroze ntituzi ko bamuroze bivanye nuko akazi kwanza akora baraguhishano hakwa kubura ubuzima ariko biri kose imana yarakinje papa wibaza yuko baguhoye kiga brad
navyo no menya paske ibintu vyose ni imana ibipanga hanyuma narakize ndashima imana n'inyuma bahaye n'abana banjishano bose babiri fise featuring 19 zitarasohoka
ariko baririmbye kenshi baravuga ati uguma usohora indirimbo misi yose cyangwa uguma usohora indirimbo kumwanya biratuma abantu batagukwirikirana ko muterereza urabanyoteza nyene uzaba umuziki w'abanyoteza
umuziki c'est toute ma vie umuziki ni vyose kuri jewe ni tuko yamaye vyose
indirimbo ari kibaye ruka gusohora yaratweretse no vuga ati behind ikuntu yateguye indirimbo tumva ijyo ryaro riro muzizi wagiwe ukura musubirira umwandikira mu rurimi rw'igifaransa papa urya ni wewe indirimbo miro abari kumwe na ari kibaye ruriro mbega yizo bifise video na cyane ko tumenyereye indirimbo zawe zisoka ziri kumwe na video
izo soka na video ni audio video
Yes bakunzi ba Star TV 257 n'abakunzi ba Imperial TV uno musi turi kumwe murazi ko dukorana ibintu munezero na cyane cyane mu kubazana makuru ameze neza oyo uno musi waje kuraba muzizi wa Jiwe Roliro Simba Ntare niwe twaje kuraba hano kuri RFM radio iririmba nayo sindi ni RFM uno musi twaje kumura cameraman 2020 Munyama uyu muzizi wa ajiwe unamwona anapendeza arabereye unaona iko fresh papa uko poa na kuona papa unapendeza unaenda kusali mzee
sasa sana leo sana jana ni juma
mimi hata tufai kipindi kwanza tufike tunaenda kusali mara moja papa
hivi pindi vyako umejua sana kama niko hapa
mimi nasikini mimi nafuatilia radio kwanza papa niache twende hapa cameraman twende hapa okay abakunzi ba Star TV bari bavuza ati genda ndondere rero muzizi wa jiwe uno musa rana ko turi kumwe na Imperial TV kugira ibintu bigende neza cyane gose papa umeze neza
ego ndashima
turamukiza abakunzi ba Star TV n'abakunzi ba Imperial TV uno musa kwagiza urunani kugira ibintu bigende fresh
okay ndaramukije abakunzi ba Star TV hamwe na Imperial TV
umeze neza papa
abakunzi ba Simba Gang for Life
ntare uko biri kose reka turi kumwe na Simba Ntare nimba ari Ntare rushatsi nimba ari Ntare
Rugamba cyambara
Burundi Rugamba y'u Burundi
yego
uko biri kose no musi novuga yuko ni the first time duhuye kundirimo yeruka kudumeze neza na cyane cyane tugende gatoyi ni video imeze neza papa
karangangania imeze bien imeze cool kabisa
kwa video bro
ari je njya kera twa tubikora
paka hivi mani akiri abangire batumike video za muzu
na muntu abafasha amaboko vraiment bakore na muntu yababujije gukora burya muntu ashaka gukora arakora nishinge ngo naka yakoze ukunye wishinze kuraba naka ariko arakora go cyanye na nakimutsa gukora
erizo no musa kanoti ni keshi na cyane cyane tubonye featuring tumaze kubona featuring zine featuring Miss Lika featuring Bface on the floor featuring Ali Kiba featuring ngira na jewe
vrai dire fise featuring 19
bisigura yose ayo nama ni no turi
fise featuring 19 zitarasohoka ni projet nakoze ni strategy shasha nazanye yo gusohora makava hanyuma muzaba mubona video chaque deux semaines de kurindirimbo
video chaque deux semaines
ya chaque deux semaines ndaba indirimbo shasha
ariko baririmbye kenshi baravuga ati uguma usohora indirimbo misi yose cyangwa uguma usohora indirimbo kumwanya biratuma abantu batagukwirikirana ko muterereza urabanyoteza nyene uzaba umuziki w'abanyoteza
ivyo ni vyiwabo ni bazi umuziki ninde azi strategy y'umuziki mu Burundi
bariho
ariko na muntu numwe azi paske umuziki na strategy ufise nani ufise oya umuziki urawukora ikintu abantu baragikunda n'abantu bakunda ikintu si wowe uba obligé ko bagikunda cyangwa bagikurikirana rero we urakora gusa abandi bakarorera
rero ngirageje kuraba imyaka iheze ukora music bisigura yuko ukora music nk'akazi ni imyaka myinshi yaciye na cyane cyane turafise abantu baririmbye baraza gukura mu myaka ariko mu nyuma barabiheba ariko rizo agumako
asigaye ni imyaka 23 tugiye muri 23
no turi 23 turi muri music amata asumira ngo na madame Loriana wa muronse kwera music nico gitumuto uvi
umuziki c'est toute ma vie umuziki ni vyose kuri jewe ni ni tuka shobora kubabisha yampaye vyose vyose vraiment wamenyekanishije hanze wamenyekanishije mu bandu wampaye ivyo nkunda kandi uracama gushika no munsi kubera mbayeho kubera muziki
uko biri kose reka tuvuga ati wete ndisi tubandanye tumushigikirana cyane cyane mu bikorwa vyiwe vya misi yose ama featuring agiye gusohoka mbega featuring ya mbere twiteze ukwitega nk'abakunzi ba cyangwa abakunzi ba music twitege ya
muzobona ya Bfx ya Bfx izosohoka mu insomene hasigaye insomene gusa cyangwa imisi itandatu cyangwa itanu ndabashikiriza iyo featuring
n'icyo cyane twari bwabone Ruriro asorana indirimbo na Bface ko kuri no nchuro yasoranye na Bface indirimbo mega niki kibonye kuri Bface cyo tumuvuga ati je nkarizo dutegezwa gukorana na Bface on the floor
siwe gusa no macuraranze bose mu Burundi mbere constant musora izabacuraranze bo hanze parce que nizo ndazifise sabacuranze bo hanze ngali kiba nabandi benshi nashaka kubadondagura ndazifise rero ifoko ngorana kwanza n'abacuranze bo ngahi wacu mu Burundi abarundi hanyuma n'abarundi kazi parce que ariyo miserica ariyo Bface ariyo visual love hani benshi ba double j bande ni nyinshi
ariko ni kava wari kuri icyarimwe abantu bari kubavuga ati kweri ka duha izi kava cari moya
ziracari nkeya ejo muzobona indi ije ejo kandi indi ni indi kandi nababwiye ko fise oh nuri umucura nanze reka kufyina wewe sigara kuri mike
Okay, kwa mbili reka tuje nivuza ati songi songi ni ndirimbo El Mode ni umwigeme w'umukongomani kazi asanzwe atuye mu gihugu cha France nibeshe indirimbo Alikiba iri kwagusohora yaratweretse no vuga ati behind ikuntu yateguye indirimbo tumva ijyo ryaro riro muzizi wajiwe ukura musubirira umwandikira mu rurimi rw'igifaransa papa urya ni wewe
uzamubaze Alikiba parce que je sinkunda kuvuga ibintu murondere Alikiba mu bimubaze niwazobabwiye muri Tanzania
mbega hajya wari kuramubwira asubiremo gute
ebana wewe murondere Alikiba mu murondere Alikiba mu mubaze je sino bivuga kuri media
genda kuri channel ya Alikiba uraza kubona uno mutipe gituma mvuga kwa kaze ariko aratwaraharira naramwumvirije neza ajya kuri Star TV kuri page yanjye ya Facebook uraza kuvyumva naragenda dufatanya birumvikana uno munsi rero turindira indirimbo Miro abari kumwe na Alikiba Ruriro mbega yo izo bifise video na cyane cyane ko tumenyereye indirimbo zawe zisoka ziri kumwe na video
izo soka na video ni audio video muzose na ndirimbo nimwe izo soka idafise video
Muzizi wa jiyo ngo baramuroze ntuzi ko bamuroze bivanye nuko akazi kwanza akora baraguhisha no kwa kubura ubuzima ariko biri kose imana yarakinje papa wibaza yuko bagoye kiga brand
navyo no menya parce que ibintu vyose ni imana ibipanga hanyuma narakize ndashima imana ni nyuma bahaye n'abana banjishano bose babiri mugabo imana yarafashije iracamwe abantu bari ko barabikora that's ko imana izobahana izobahana parce que ibintu bari ko barakora si byiza
ariko nibava bibaza abantu ati umuntu ari ishyano ni babantu usanga bakunda gufungura aho babonye agenda pa mike bari anakula agenda kuri
anadamu si byo kabisa ishyano riza kwinshi bashobora kwizana mu muyaga cyangwa bakagusigira ku mumodoka cyangwa bagafata ku mwana wawe cyangwa bakagira iki umva ni byinshi parce que abana banje baracungwa cyane mugabo ndazi byarashise baronga iryo shano
papa nimba atari ibanga kugira umenye ko ufite ishano na cyane cyane ko bigoye utari umuntu w'inzobere byagufashe gute byagenze gute na cyane cyane yuko hari abakunzi baba gukurikirana ndamaze kubona uri umwe mu baririmbyi bafise abakunzi hanze y'igihugu byagufashe gute wiyumvishemo gute ko ari ishano uba wafuye
narababaye mu nda cyane hanyuma narababwa numva ko umucanwa mwinshi mu nda kandi nari meze nabi cyane narimeze nabi cyane nararavye ndi kwa muganga parce que bangu bisimiti myinshi cyane après avoir yoko nywa iyo miti bampaye ishano nagiye kwa muganga barankubita antibiotique menshi cyane gushikaho ndaba mugabo imana yarafashije ndakira Ego.
Pole sana papa, uko biri kose, ugira umwanzi mugabo hari imana nayo.
Ya.
Sikora.
Kabisa. Imana ni byo byose. Imbere nambaye kanzu nge gusenga.
Tujye tujye gusenga.
Ego.
Bacavuga ati aba turamutse rabamizira.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Uko biri kose cha tuvuga ati wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Urumva ko ndabizi.
Ego.
Uko biri kose re tugende kumushyigikira numwe mu baririmbyi no vuga yuko uko akora kose uko igikorwa kiba cyakiriwe n'abantu. Arafise ukuntu aguma akora aguma tuzanira
yap bishasha bishasha n'izinsi
cyane cyane tore tumaze imitsi tutabona Loriana ariko araza kugufasha mu makonsera atandukanye ariko umunsi ari kiba aheruka ino turi kuri Miami Beach hariya ni Loriana yaje kuri stage aratamba
yarahejeje amashuri amashuri niyo yari ya mu blose yarahejeje amashuri yahejeje universite
samona utu ruratu imvita kuri memoire
yagera ne haragera
bato bakanza kusema eh bana Loriana yivi ubu unye ntamo ibintu ni fresh umutamahari yarakora ibintu bya mafi
eh c'est normal umuntu turabana n'umugore wanje ndamukunda cyane kandi ndamushimira ku byose akora kubera mereho mere bien mu vya mfasha mu vyerekaye akazi kanje nibindi ego
rero numwe mu baririmbyi novuga yuko rero je ndibuka nkiri uwo mwana reka ndabivugire muri interview tuje ku modoka tukira abapeti mubapeti mwende uko mwe bitugana garela uko musani wa kwanza novuga yuko amazi igihe kinini nashobora kubura déplacement imoto canke imodoka ashobora kugiramwo mega imodoka kuri we wivuze iki canke moto
ah nibisanzwe imana ibiguhaye ivyo bintu parce que imana ni itanga vyose ego natangwe gutunga umuduga mfise 15 ego ero ubunye ndafise 35 ans
uva
c'est normal ni bintu bisanzwe imana ishatse kugohira guha
utanicorea hapa utanitoka uko biri kose re tubwire iki amafani bawe papa
abafanzi banje ndababwiye ni murindire muraba akazi nimwumva amajambo y'abantu parce que ari abantu bashaka kuducinege badutuka ku marezo sosio ngo na makolabo hari ngo na turashongera amafaranga tufise bo bayafise babikore babikore tubabone nabo parce que hariyo abantu bashaka kononu muziki wo mu Burundi mugabo ndaziko nabwo bashoboye abantu nkabo narahuye nabo cyane man nahuye nabo cyane cyane muri industry y'umuziki muri yo 23 andara babonye gushika aho nduha rero nanakimwe bungira abonye bagende kuryama cyangwa bagende muri liste y'abantu bashaka kononu akazi kacu parce que ni benshi cyane umurongo ni muremure barindire turu yabo
ni benshi cyane kandi banavuza ati umuziki wo Burundi waramanutse ariko nanje sinabashigikiye kuri wewe nkarizo bavuze ati abagije dusanga dufise mu gihe cyacu Burundi nubo bariko baragira amakopi y'indirimbo z'abandi bamwe bavuga ati na Diamond Platinum zarakora kopi abari ni byose barakora kopi kuri wewe ukivuga ko ikiwumvise umuntu avuga iki muziki wo mu Burundi uri hazi tugira amakopi
shaka mbazi kintu kimwe abo bavuga ivyo bintu bambwire kwanza ninde amaze gukora note yiwe akakora note abandi batarakoresha cange akandika amajambo abandi batarandika cange ama melody abandi batarandika na numwe urumva melody zanyu uririnje R&B ni R&B hip hop ni hip hop uririnje afro pop ni afro pop uririnje raga uririnje slow uririnje anyway ivyo uririmba vyose umenye ko hari abandi babiririnje kera rero bose ni copy na muntu numwe atakora copy
tuvuge re ku muziki wacu uhagaze gute uko bibona nko muri
iki muziki mu Burundi umeze bien cyane kandi abacuranzi bo mu Burundi bariko barakora rero ari umuntu akora copy zirarutana mvuze amastile nkuko nabibabwiye amastile najya nyene na style ihinduka cyangwa amanote muririmbirako nizijya nyene note na note zihinduka ngo wakoze ngo note yawe itabaho nibibaho rero icyo novuga ko abarundi barakora abantu badashaka ko abarundi bakora bareke kuvuga amajambo y'ubujinga bareka bashaka gukora bikorera ego
lizo manizo fo shizo ntare rushasi chambara Burundi aka nandi mazina menshi musanzwe muzi cyangwa mumwita uno munsi Francine niyo saba yari yatuzaniye agashimwe kameze neza kameze fresh n'umwigeme n'umurundi kazi turabarundi papa sinakubonye kuvuga cindega ariko narabonye ba Bface ndabona ba mukombozi ariko Roriro Simba ntare siho yarari mbega hoho wakakiriye gute kayagashimwe umwigeme cyangwa uko yakiriwe wavyakiriye gute na cyane cyane
yuko
byabaye kuri we ejo bikaba kuri we
ico mvuga mvuga ndashaka ndamubwire ko ivyo yakoze yakoze neza cyane yakoreye igihugu kandi nituzova twibagiye ico yatuzaniye hanyuma abantu nyakora ego hanyuma abantu bashaka kumuca intege cyangwa bata naho ntaje kumwakira ndazi ko ari wabagezi bacu baje kumwakira abantu nyakora kuva kera vraiment navuga urya mukobwa vraiment ibintu ariko arakora na mateka mu gihugu abantu nyakora turi kumwe urakoze cyane Francine
okay Francine big up sana reka nange ndagushimire bamwe bavuga ati ngumenga ngo nungo sumukobwa ngo numusore Beshi baratangiza commentaire papa
Jesse ndavinda si jobora kuvuga ivyo abandi bavuga parce que ico nzi yitwa Francine kandi akaba aserukira voilà ni Francine ngo kona bikubwiye ni Francine kandi akaba aserukira igihugu cacu akaba no muntu wa mbere yiruse kwisi umukobwa wa mbere yiruse kwisi apana mu Burundi kwisi
ubunye abantu bose bazoje kwiruka bazovuga ati shaka kurusha urya mu Burundi kazi
voilà urumva rero na mateka mu Burundi rero bareka majambo bareke kudutukira umustar wa
uvyakire gutukuntu yakiriwe na cyane cyane tuvuga ati no muri music ko bizogera umunsi umwe rero ragenda zane trophy Afribeat Afro Award ikaza mu Burundi zanyura Rizo
novuga ko ico novuga novuga ko nkuko ndiko ndabivuga buri munsi ndiko ndakubwira ko yakoze neza yagize ikintu gikomeye tutazofatwibagiye abarundi kandi akuntu bamwakiriye bamwakiriye vraiment nk'umwamikazi kandi ndaryohewe cyane ndasubiye kubivuga bamwakiriye nk'umwamikazi baturekere umustari wacu
baturekere umwigeme wacu arashoboye
kabisa
kandi yubahwe uko biri kose twayaze byinshi turi kumwe na Rurira murabimubona abakunzi ba Star TV 257 cyangwa abakunzi ba Imperial TV murabona ko ari ibintu bimeze fresh tumushyigikire rero Rizo abandanye gutera imbere na cyane cyane uno munsi niwe ejo hari urundi rwaruka ruzoza rumusubirira papa uri kurakora byinshi kandi utera imbere bon chance
murakoze
madame hari
murakoze cyane
ariko n'ikindi kibazo ngira ndakubaze turafise ukuntu usanga nkamwe bwa barije ndimo mwumvikiye kubikora Rurira kujya kuntu usanga ugasanga numuririmbyi arabuze nk'umuvyeyi ugasanga abaririmbyi bagenzi ntibigeze bashika kuko ndi mukarafwa passe Mr Joker yarabuze umuvyeyi wiwe ariko yarababaye kuko nta baririmbyi bagiye kumushigikira bagenzi wiwe yavuze ati narasoye ndakese ndirimbe meze neza ariko sinaronse abantu baza kunshigikira nk'abaririmbyi nkanje habuze iki kugira abaririmbyi habe ikintu bita cohesion nyene dukundane tube hamwe
ico iyo question baza abandi parce que je iyo question vraiment sino simbona ukuntu no yivuga parce que namaze kubivuga kenshi kenshi cyane buri muntu afise ukuntu abayeho
umutima
wiwe
nk'umuri jende afise ijambo
icyo ruvuga nuvuga ko umuntu wabuze umuntu atari umustari nawe yoba umuntu asanzwe gusa utegeza kugenda kumuraba ubimenye utegeza kugenda nyene ukamwereka gwa rukundo ukamwereka ko nawe ubabaye kuko abababaye c'est vrai ego rero Mr Joker pole sana twe natwe nabwo twabimenye iyo nabimenya nari gushika ndashika ahantu henshi mu bantu benshi n'abantu basanzwe ndagenda yo guhamba rero pole sana ico ikikuru ni kumusengera gusa tukamusengera mama wacu imana mwakire neza yego
brother reka ndagushimire kubona waduhaye kano kanyu katuyagisha kuko si byoroshye nakunda gutega isibiza ati bana autoki hapa Mimi kwani kuna sikiliza radio nikasema hapa na shuka rizwe ko radio
Ego vraiment ndaryohewe cyane kubona mwashize ngaha hanyuma nkabanryohewe kandi kubona Imperial hamwe na Star
tukozurunani
mwashize mwese amwe mukaza ngaha vraiment murakoze cyane murakoze Imana ibahe umugisha ubandanye mukorera igihugu muteze umuziki mu Burundi imbere
Imana igweza gire brother nipe chance bash micro ndayikugabi oka bakunzi ba Star TV 257 n'abakunzi ba Imperial TV murazi ko tubakunda cyane gose mubandanye kudushyigikira nimba ushyigikiye jewe ushyigikira narizo ijye ndirimbo yashyize kugenda uyirabe kama kubona mega ufise mega ja kurama indirimbo muririmbyi kugira bigende neza tushyigikira biwacu siko none muze no kuri Star TV 257 mushyigikire dushyigikire ibyiwacu kama kubona mega vraiment ugasanga uri kurirabira igihindi aba indirimbo zo mu Burundi urabe filme zimeze neza indirimbo zimeze fresh big up sana Imana ibahezagire Imana ibamezagire cyane muri gwa rukundo nyene zakwama ndabashigikira